useGauteng uye Saint Sebastian esikolweni abe uyaqala ngomsebenzi yakhe yokuqala
uthi
uyaqala Saint Sebastian
wamiyeka wahamba ungangixeli la igqiba ngaphandle kwami awutsho nento yokuba usifumene esa scholarship sobubhanxa
kube ngakhanga sifumane tata
kwenzeke ntoni
ndinambhatalela
tyhini ngeyiphi imali
ndicela wehle tata
ngekabani imali sundixela into mama ndehle sundehlisa indonyusa nopinet ngekabani imali
ndihle tata
nihleli apha noasanda niyandi ndenzela ubumenemelo bobutshilikithi emzini am
bendinyanzelekile uba mandimkhusele kuba